Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Dawoyami alikolana buso wami aukolana ilondoloze zuhambe nami dawoyami alikolana buso wami aukolana ilondoloze.
Ay,